South African gachan sutenam
goma yam goma yam zelo tandwa goma yam
DJ Kalgali goma yam abantu bengeka lali leyiza ubothusa leyila tapiza ubavusa noba ne credit limit izayinyusa ngoba leyi ngoma leyiza ujamba noba soyibile eklabhini ujaiven ubile ecaweni lena ibhayibhile amajiti wancedile kunto benalani ebenyabile ngokunanqambela ngoma ndaqala ndakube ndizantyisa le ngoma imali lapha kule ngoma ubomi nothandoko lapha kule ngoma abanye babuza ngubani lapha kule ngoma tolo fanda ligqirha le ngoma bakabubolelekayo bangatyhafile ngoma lithemba wena uzuqona ulona uphila ngethemba
uya
yifi mnandi ngoma yam wonke umntu olapho ujayivela le ngoma yam nawe kanti uthanda ingoma yam le ngoma yam yona ngumthandazo wam mandithethe nengoma yam ingoma yam le ngoma yam amajita blita ngawe ngoma yam uzandiphathela imali nam undibele ipita ngoma yam uwenza bangumdlali ndizakhulisa uthandwe ngoma yam loo ndizandisebenzela ingoma yam izidala zam zonke zithanda ingoma yam omrepha bafuna uremix ingoma yam amajita xa ingawina ngalala nale ngoma yam kule festive zakonwaba ngale ngoma yam xa ndingena line ndizawuxhoma ngengoma yam wonke umntu endimbonayo ndizamculela ingoma yam xa sibona amatsherini amajita sidlala ingoma yam ancume xa siwaplita avume kuba siwakhuphelele le ngoma sifuna idume wena ngoma yam ndiyakuthembisa ndizotyeka amarasta plus ingoma yam amama notata bakuhlala nabo bajayivela ingoma yam iphambene le ngoma yam uphambene nengoma yam singayicula sonke kodwa siyazi uba yingoma yam urhathethi akunamathatha adlala ingoma yam asepliu uya yivi mnandi ingoma yam wonke umntu olapho ujayivela le ngoma yam nawe kanti uthanda ingoma yam le ngoma yam yona ngumthandazo wam mandithethe nengoma yam ingoma yam le ngoma yam amajita blita ngawe ngoma yam uzandiphathela imali nam undibele ipita ngoma yam uwenza bangumzali ndizakhulisa uthandwe ngoma yam
ngoma yam ngoma yam ngoma yam ngoma yam
yifi mnandi ngoma yam wonke umntu olapho ujayivela le ngoma yam nawe kanti uthanda ingoma yam le ngoma yam yona ngumthandazo wam mandithethe nengoma yam ingoma yam le ngoma yam amajita blita ngawe ngoma yam uzandiphathela imali nam undibele ipita ngoma yam uwenza bangumdlali ndizakhulisa uthandwe ngoma yam
ngoma yam ngoma yam ngoma yam ngoma yam ngoma yam ngoma yam ngoma yam